Ezi umntu wena atasele uthanda umculo kakhulu wena Rhodman yam ne. Andina favorite yomculo oyi-one. Ndingatsho. As much as ndi hip hop artist yabo or whatsoever in a way. But yandi i-trap ndiyayithanda. I-rap ndiyayimamela andiyithandi. Ndithanda i-trap music. Like let me say mandithi ndithanda umculo mandi because uzawufika ndihlela apha ndimamele i-pop music. Ndimamele i-R&Bs like ndinee-favorites zam like
kuyo yonke ezi-genres khoyo
ndiyaselektha even nangoku kunee-new wave zamapiano like yonke loo nto like ndithanda umculo mandi basically andina-genre specific endingathi ndiyayithanda ya ndinjalo ndithanda umculo basically.